yaphela iPirates yabantu namhlanje yaphetha kwezimnyama
Ningizimu Afrika kuphina kuphela kufinyelela khona leli phimbe limdodi. Igama lami ngumncedi MC Mr. Eversmart. Sekusoko leso sikhathi bathi weekly sport updates la sinikeza khona ezemidlalo zabaphambili. Ezamaphambili lesikhathi samanje ezemidlalo zithi loyo umdlali weOrlando Pirates uLekgwathi Lekgwathi aphinde abe ukapteni walelo liqembu obese thathi nje umhlala phansi wasiqalela amabhizinisi. So sewine nje izicoco eziningi kubala eze league M108 kanye neTecum Knockout kanye ngezinye ukhalulelo umdlali lo weOrlando Pirates lapho ekwenkundleni zokuxhumana phinde watshela nabemaphephandaba ukuthi ama-looters aluthe lapho ke i-restaurant yakhe ebizwa ngokuthi Hoodman Restaurant la edasa khona nje ukudla okungokwahlukahlukene nje okungacozi phansi. So lo mdlali lo ukhale kakhulu ukuthi uyacela nje ukuthi noma ngabe imuphi umuntu waseNingizimu Afrika ukuthi amsize akwazi ukuthi ahlanganise imali elinganiselwa ku-R400,000 khona ezokwazi ukuthi abuyise ibhizinisi lakhe libuyelele esimeni esijwayelekile. Kanti kuma siqhubekela phambili nezinye lapho kezemidlalo zithi asemengezelwe nje amaqembu alishumi ase-Afrika okuyiwona nje amaqembu bokuthi ahamba phambili. Unumber one lapho ke Al-Ahly kuzizamalaki kuzimamelodi Sundowns, ES Tunis ne-TP Mazembe. Number six Wydad AC ne-Etoile du Sahel. Mase kube Al-Hilal, mase kube AS Vita Club ne-Raja Casablanca Athletic. Lezo zemidlalo sinezo ngesikhathi samanje. Gabulami umncedi MC Mr. Avasmal. Phuma manje.